much love you left behind. That's what makes it hard for me. That's what makes it so unfair. I'll make no back someday, somewhere.
ukhulise kuqala ku kojola nelali nabantu bonke molweni good sivela emonti no papa samamkela upapa ba okuyithatha nomchongo siyambe kakuhle phambi kwekonto ukusifikile ke ngoku ekhayeni ukumelezekile sinikezele ke ngoku kwikhaya lonke and uphahlwa uthethe uphahlwa ke lofana bekucelwe yena uthethe kakuhle kakhulu ka ngohlobo bezawuthetha ngalo nabanye abantu so ke siyabulela ke jola bojola ukuthi sihambe ngolo hlobo siyanikezela ke ukutsha ndingunkosi nathi igama ndikudayimani fani ndingumncotshe isiduko ndihlala phaa imonti kule ndaba ehlala kuyo lotata siyanikezela ke ngohlobo kwikhaya uba nangu upapa size naye akho nto siyikhalazelayo khanga siphazanyiswe nto akho nto siyikrokrelayo inkosi hlakiwe ibhongi nokuhlatshe ngumtshana
hayi tata man molweni bootata ndojola bonke abalapha uba uvuka udayimani osuka emonti ebehlala kunye notata uchazele indlela bambe njani khambe kusiphazamisa ngoku funeka thina ngokuba lapha utata simchazele uba sikho ngantoni apha simamkele then emveni koko siyamthatha sowumbeka kumzi wakhe wokugqibela into ezakwenzeka yile phaya kula mzi wakhe wokugqibela azohlala kakhulu sizambeka emveni koko sibuye size apha enkundleni ngoku ndizawuthetha nopapa papa nangukuthemba unyana wakho siyakwamkele ekhayeni lakho apho wawuzalele khona wakhulela khona wenza zonke into ofanele uzenzile kweli khaya lama lanjena nguwe ngokuba ujola wawusiyalezile wathi funeka ukhathiwe ngenxa yemeko ezilapha mhlabathini cela uxolo kuwe bawujola into ecela uyenza wawuthi mawukhathwe ngoku xa izinto zonke zilungile akhodi ngokwempilo ekhoyo ngoku siza kukhapha bawujola sivule nelitye lakho. Siyacela bawujonge. Siyasibona sisonke silapha. Notamkhulu uvuyo baseKapa balapha. Abantu abadala nomakhulu nodabawo bakho balapha. Ngoku ndithi ke bawujonge. Khuleka yolala ngentliziyo yakho ekhululekileyo enkulu.
Qebile mntakazi. Utata balapha nikhulile. Good. Fundisi. Bekuthiwa siswazi ukuthi abusiye. Masambini. Masambini.
Usuka ekupheleni emeses komhlaba axashikweni emva kwentlonze yam sekubhutshiswe nomzimba lo nothi noko enyameni yam ndimbone uthixo endiyakubona ngokwam namehlo am ayakukhangela ingenguye wumbi
intliziyo yam yabashushu phakathi kwam ndisacinga vatsha umlilo ndathetha ngolwimi lwam Yehova ndazise isiphelo somlinganiso wemihla yam ukuba ungakanani na ndize ndazi ukunqamka kwam
Oh,
my God.
Masithandazeni Thixo ongamandla onke unyana wakho uYesu Kristu wathi ngokungcwatywa kwakhe walingcwalisa ingcwaba laba ngumandlalo wethemba kubantu bakho. Sikelela eli ngcwaba ukuze libe yindawo yokuphumla yoxolo nokugcinakala kwalo mzimba esicaka sakho. Uba uma wethu bamthongwana ngenxa yalo wafa wabuye wavuka ohleleyo ephila ngonaphakade. Amen. Ndizawufunda ke nihlisa umzimba. Umntu azelwe ngumfazi imihla yobomi bakhe mifutshane uyapholisa yena kwisizi yavela kangulumnqangela njengembali. Uyabaleka nje kungathi sisithinze ongazahlala ecalenini. Phakathi kokuvuka kobomsi sekasekuseni sisakufuna usizo kubani na. Funa okwenkosi sikhumbela izono zethu ngokufana lokuleyo. Kodwa nkosi sithixo kwingcwele uNkosi ngembaliso osenamandla onke msisinetarha olukhulu ungasilahlele ntlungeni zokufa okungumaphakade. Wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zentliziyo zethu. Basivumele iindlebe zakho zofesa sakuthandaza. Sisinyamezele Nkosi obungcwele buphezu konke. Sisenetarha olukhulu ngoku ofana nobunono. Uzimba vula uba sithi nangashuma iintlungu zethu zifana. Sibe kuwe ekupheleni kokudla kwethu. Ubomi. Njengokuba kukholekela ukuthi xa namandla onke kubiza umke apha umzimba wotata wethu othandekileyo siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni ungumhlaba emhlabeni unokutholi emtholweni
unothotho amkhutheni ngethemba liqinisekileba abo bafele kukristu babuya bavuke baye bomini bengenakuphela ngayo enkosi nomsindisi wabhuqule nomzimba onakeleyo kuze wenze ufane nomzimba wakho nokungcwalisa ngoba kusebenza kwakho kunamandla kuzeza yonke izinto ndibe phantsi kwakhe ndiyeva ilizwi lisithi bani ukuthi banethamsanqa abafileyo abafele enkosini kaloku nje ewe utsho umoya kuze baphumle kuyo imizamo yabo nkosi siphathe ngetarho nkosi siphathe ngetarho bawuthi asezulwini baphathe ngobungcali igama lakho ukanti wakho mafike intando yakho mayenzea ukuba sizeziasiphe namhlanje isonka sethu semihlanjeni xolele izono zethu imikwa nathi xolela apho kwasonao asithandazeni o unamandla onke ehlalisa kuwo imimo yabafileyo enkosini nemiphefumlo yabanyanisekileyo emveni kokuba ikhululwe umtholo wale nyama ihlaliswe ngomgcobo nenyeba sokubulela ngentliziyo yethu ukuba kwakhuleka kokumkhupha apha ubawethu ubawomawethu nomjongwana akhumbezisisa inzalo omhlaba ongalungileyo selibonke igama lakho lingcwele ngenxa izicaka zakho zonke sezibhubhile enkolweni naselukweni lakho sikubongoze ngokulunga kwakho noshesho lwakho uba uvuma ukulizalisa msinyenani labanyulwa bakho nokukhawulezisa kumkani bakho ukuze sithi thina nabo bonke abasebebhubhile benyanisile enkolweni igama lakho siyiziziyona mfezeka nenyebo egqibeleleyo emphefumlweni nasemzimbeni ebungcwaliseni bakho kungena kuphela uyesu kristu inkosi yethu amen. Kuba ke bethunana ke singena utyhila letye sisamkela ufefo kwenzela uba ke sikwazi uba ke zinikezela kwifuno ligqibezele ndazi kojola ke bazawusebenza ngoba basebenza ngalo ukuba bomzimba ifuno leyo ndicala ke ngoku into yoba ke masamkeleni ufefo sibe sigqibile lelo xasha fefo lenkosi yethu uyesu kristu nothando lukathixo nodlelana koyingcele wabe phakathi kwethu luhlale luhleli lungaphili ngoku kude kube mnaphakade
Amen.
Ndinikezela ke ngoku kwikhaya bagqibezele ke umsebenzi wabo ndiaiinkoo
mandilibulise ikhaya lakoojola abahlali izihlobo nezalamane abefundisi abakhoyo omongamelikazi naye wonke umntu okhoyo apha ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Xa sizawuqhuba lo mcimbi wale nkonzo yenkonde yethu ubawo uJola ongutata wethu sonke esithi ngxenje ngeli xesha athe wasishiya ngalo ilixesha likabhubhane wezwe lonke endiqinisekileyo nabasemakhaya abantu nezihlobo ezezinye kuba uba uJola waziwa ile South Africa yonke kodwa ngenxeni yomthetho ke wezwe sabe sileli gcuntswana likhoyo apha kodwa konke oku masikubulele uThixo yena beyazi into yoba ngeli thuba ngale mini ngeli xesha uzawube uba uJola embizele kuye. Xa sizayiqala kule nkonzo sawucula elaa culo 258 kwasewisile Jerusalem ikhaya lam endilithandayo wofezwa nina umzamo wam ze ndiphumle kuwo ithe eyokugqibela ivesi, ndiyakulangazelela Jerusalem entsha, imizamo yami yophela ndakufika kuwe. Aphakame nalo ke umhlabeli.
Masithandaze egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele. Amen. Thixo wethu, sibulela Mesiya ukuvuswa nguwe ngale ntsasaya namhlanje. Wathi vukani boni, nibone ukhanya kwemini. Usithwele ke Thixo ukusithatha emakhayeni ethu. Thixo wethu, wazokusibeka Mesiya oyingcwele kweli lizwe lase Lady Frey emgqukhwebe. Thixo wethu, sikule nkundla Mesiya oyingcwele yojola kwanomtshongwana, silapha Thixo wethu ngozokubeka utata unomtshongwana uma wethu. Siyabulela ke Thixo amathuba okuzuzwa kofefe, ngoba Thixo wethu lo mzuzu usinikile. Thixo wethu, sesivela ke Thixo wethu emadlakeni, sesivela ubumeka phakathi kwabantu bakwajola, sesivela umbeka phakathi kwabantu bekhaya njengomnqweno wakhe. Ngoku sizawuqala inkonzo yakhe kule nkundla. Nanku Thixo umongameli umfundisi uXwazi okhokelela sekethi yakwagumbu secretary 40, naba befundisi odayimane, naba obefundisi oba umthuzula, nabanye Thixo wethu engaba mentiona ngaba khoyo phakathi kwethu na lithi kwethu elisapho lakwa joli sihlobone zalamana nabo abashumayile mesiyo incwele sikhweca ke umqukumbelo wengubo yakho sithi thixo wethu nakule inkonzo iba ngomnye wenani iba khona thixo wethu uphefumulele thixo wethu abantu abazawuqhuba le nkonzo uphefumulele thixo wethu nezithethi mesiya oyingcwele sekuthi ekugqibeleni thixo wethu usapho lukatatuma wethu nomtshongwana luxole mesiya oyingcwele nanku umama unomtshongwana inkosikazi yakhe thixo wethu sithi thixo wethu siyazibona kodwa hlala uhleli kuye thixo wam nabo abantwana bakhe ungasuki nakancinci nakubo mesiya oyingcwele sithi ke thixo wethu thandazela sikelela le nkonzo thixo wethu izawuqhutywa ngenxa yegama lenyana wakho onguyesu kristu inkosi yethu owasifelayo ubuwasivukela ngoku nangona phakade amen
dumisani uyehova
igama lika yehova maledunyiswe
dumiso malbeko kuyawiswe na
kuye unyana na Kuya kumana kubanjalo kude kube nguna akade.
Indumiso yamashumi alithoba ngenanto phansi kwephepha 286. Indumiso yamashumi alithoba angenanto phantsi kwephepha 286. Ndakucala bethunana sizawufunda nje yona kuphela. AmaKorinte ke asinawafunda ngenxa yexesha ngoba funeke le nto siyenze within this 30 minutes ngoku esishekeleyo. Kose waba likhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana singekazalwa intaba ungekadala umhlaba nelizwe kwangona phakade wena unguthixo uyamguqulela ntshabalalweni umntu uthi buyelani bonyana babantu ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhukulisa banjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa yasikwa ibune ngokuba sigqitywe ngenkqubo yakho siyakhwanqiswa ngumsindo wakho iinkohlakalo zethu zibekile phambi kwakho izono zethu ezifihlakele uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho sagqiba iminyaka yethu njengembali imihla iminyaka yethu iminyaka emashumi asixhenxe naxa ithi ngenxa komelela ibe iminyaka emashumi asibhozo amandla ayo abubunzima nobubi noko ngokuba inqanyula kwamsinya size sibaleke ngubani na uwazi amandla enqombo yakho nomsindo wakho ngangoko eyigaga kwakho sazise kubala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elumkileyo buya yehova kodwa kube kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho sikholise kusasa ngobele bakho ze sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise njengakwiminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho nobungcalisa bakho kubantwana bazo mabuthi ubuhle bukayehova uthixo wethu bube phezu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise udumiso malwekho kuyisena kuye unyana
Siyaqhuba nenkonzo kabawujola. Ngoku sizawufunda imbali yobomi bakhe. Umntu ke othe wakhethwa likhaya kuba makazufunda le mbali. Sicela yena azingaphambili.
Uvukile kwabafileyo kwabasesandulela sabo balele kukufa ukuba kubenokufa kweza ngaye umntu kweza ngaye umntu nokuvuka kwabafileyo bawethu abakwanomatye funeral services baniphathele ingcelo eshwangathelweyo ngobomi bakho ngasekhoyo ubawo uma wethu nomtshongwana. Shuma mabena nanye kunyanga yomsinzi ngonyaka ka 1935 uba uma wethu umtshongwana walibona ilanga ngaba yakhe nansi wele kumhlaba wasemgqukhwebe uLady Frey nyana wamazululo lona kubantwana abasixhenxe abazalwa nguyise uMqikela uMelrose ujole inkomo lona kanti nonina intombi yakwaphoswana unamtswerha ugama lakhe lowubheke ngumakiwe livina nawethu yenzile imfundo yakhe yamabanga aphantsi esikolweni eyenzele umgqukhwebe lowa primary waze wadlulela ezwart vater higher primary school kanti awalifumana ithuba lokuyosela kumthombo wodumo Fremantle Boys High. Ngeklapho sakhono sakhe sobunkokheli saye sagama khona ngexa esenzela uprefect. Uthando lwakhe lwemfuyo laye lagama eselapha kwesi sikolo. Kwakwesi sikolo apha wathi ngethuba esengumfundi ufumana khona isipho sodwajwaje ngothokazi lwenkomo. Kuba kwatshiwe indoda yozukubila kwebunzi layo nango yokuqala uxelengela inyama kwaseLady Frey apho kwa-Native Affairs. Uzinikela kwakhe nenyameko yakhe emsebenzini yakhokhelela ekuthini avulekelwe eminye iminyango yethethula uthi esinga kumhlaba wasemonti ngonyaka ka-1960 apho wafika waxelenga khona kwandaba zabantu. Usebenzile njengetoliki, usebenzile njengomubhala wenkundla, usebenzile ngumkokeleli wabantu abaphazamisekileyo abasakumaziko oluleko lwengqondo. Ubekwa nguye nomncedisi womntlalontle kutsala labantwana nezondlo zabo. Ujola lona kwasebenzile njengomtshatisi i-marriage officer. Yawuxesha uncedo intlaninge yabantu kuba bafumane iincwadi zabo zezazisi i-identity books. Emva kweminyaka engamashumi amathathu anesibhozo enkonzo ngenachaphaza natyhoneba ujola lona uye wathatha umhlalaphantsi. Ngonyaka 1961. Wazimanyane phela lomtshato nentombi yakwaKamata ugama lengubukelwa. Kodwa ngenxa yobude bendlela noba nameva kwayo ephela besohlukana. Ubuthixo wabonamle kwindoda ibe yodwa bayenzela umncedo ngowabo. Nangujola kwakhona iphinde phanzwa intombi yakwanyelenda ugama lengumntsikelelo. Ngonyaka ka-2012 babhambathisa besenza isifundo sikaside sahlulwe kukufa ngenxa bezimanyanga iqhina lomtshato. Ngobincwadi elimini lomobomvu ithi qhamaninande nozalisa umhlaba nalokuluhlulu labantwana bakajola. Uthemba unomathemba ubukiwe uthando nomothando ongasekhoyo kunye nophahlwa. Kanti ujola lona befumaneka nakwezemidlalo oba nango besi sinininini iqela lethembu rugby football club. Nokuzinikela kwagalelo lakhe kumphakathi wasemndeni kwakhokhelela ekutheni baphawulwe umasipala wasebuffalo city. Nako sithiwajonge ngewonga lokuba kuthiwe esinye sezitrato ngegama lakhe. Sithetha njemonje kukho isitrato esiyinomjongwana drive esithiwe ngojola lo. Urhaha bakhe busala buholiwe ezintliziyweni zabadala nabancinci. Khaya lekaba umqukela izinziswe phezu kwezisekelo zenkonzo. Kuleyo ibe yindlela aqeqeshwe ngayo amiliselwe phezu kwayo ujola lo wasebuntwaneni bakhe. Ngoyongena isikolo secawa emgugwebe Methodist Church wakhuluma kwanezulungezeleyo lenkonzo yamamethodi loMzantsi Afrika. Ukambiwe wazimanya nekwayare nanjengolulungumlonje iyemvumi lena. Kanti wazimanya nesebe lolutsha kwicawa yamawisile elaziwa njenge-Wesley Guild kunyaka ka-1960. Kunyaka ka-1970 bonakele esi sinqumanini ethenga umkuquzelo ukuquzelela ukhuphiswano kwisekethe awanye ne-connection apho ikwayara namaqhedlana amancinci ale sekethe yakhe yakwa-314 ayequqisa eqokelela kwanto eyindebe kumabakala ngamabakala ohlukeneyo kwenkhuphiswano. Utshonks nonokhonse ngenzondelelo nangokuba icandelo lemvumi kwicawa yamawisile lathi lakukhangela alabona wumbi ngaphandle kwakhe wayenokumkhonza njengosihlalo wesibini sukela ngonyaka ka-1972 ukuya kunyaka ka-1996 phantsi kwesithili saseKomani neklabhu wayetsala khona iintambo emva koba uKevin Mhlebi. Ngonyaka ka-2003 sisithili sakuKomani ngenxa yegalelo nenkxaso yakhe kulo umsebenzi womculo ecaweni. Kanti uphindile ngonyaka ka-2015 ethobhishophu yongameleyo yamaWisile. Icandelo lomvumi lethawo yamaWisile jikelele kwi-connection esithi nababasali basekamzekweni bamtshwatshwa kangewonke ujola lo. Utaka ubomi bakhe bebuyinkonzo. Wakala ukuba ligosa kwisosayiti yase-St John's nakwadlokweni. Kwaza ngonyaka ka-1971 waligosa lesekethe phantsi komfundisi uNomdlwana. Isibalule ngokonyusa umgangatho kulesekethe nakwezomnotho nasekwakheni isosayiti eziliqela. Sebenzisene kakuhle nabefundisi ebathanda nabo bemthanda eyijongile intlalakahle yabo. Kwade wayokhona kumfundisi uEn Barkman abathi badibana kwidepartment yolutsha ecaweni. Uzibalule ngokwenyusa ingxowamali yecawa eyaziwa ngorhona kwinkonzo yamaWisile ukufundisa ngezisekelo zobuwisile Second 314. Wayekhona kuquzele wenxalenye yengxoxo ngexesha kwakuthothwa ngoyiba kukaSecond 340. Kunyaka ka-2002 ukuya ku-2007 ube ligosa lesekethe phantsi koSecond 340. Utshona lona njengasisele senyathi imkhwebile icawa yambuyisela kwiklasi yabaguquki kunyaka ka-2011 ukuya ku-2019. Msebenzi lowo awenze ngesitinete ayinabefundisi umfundisi uLanguza, umfundisi uBoyce noba uDiko ngasekhoyo. Ngenze ohlala ukukhumbula Jola ngokuba nenkxaso engagungqiyo kube bonke befundisi novayisi naso zonke inkokheli. Awethu sithonga sokuwa kwalo mntu mkhulu siye savakala ngentsenyango lwesihlanu mhla wama-24 kwinyanga yekhala kulo nyaka umiyo. Kodwa siyakholwa ukuba nakubefile nje usathetha. Jola lo mshanga semvu nkosikazi yakho gama layo ngusange mnakwabo uMabandla udadewabo uYolisa uNomalizo uNomase nabantwana nabazukulwana kunye nesizukulwana. Umnangoxolo Jona, umnangoxolo Qengeba, umnangoxolo Mthwakazi ukuza kakatatha amaXhosa nayiphina indoda ithi yakuyigqiba indima yayo ityathi igaba layo libeke egceni yenjenje yawo ukugoduka. Wenjenjalo ke nawe Jola, siyakholwa ube uyafihlwa ngoku lo mzimba unokonakala kodwa ukhona emini ozawuvuswa ngayo ungenakonakala. Ngoko lo mbethi imbonakalo yoyolo nobugagawule singezanga nanto ukuze emhlabeni sekuhlungu uba siyephume nanto kanjalo. Yehova benika Yehova ohluthileyo igama likaYehova uThixo malidunyiswe. Sobonana nawe kwelizayo.
Singena kwinkonzo yezithethi ndizawuzifunda nje zonke izithethi zawuthi xa zisiza ke zize ngokulandelelana kwazo. Isithethi sekhaya kumama uYolisa kuthiwe Miss Yolisa Nomjongwana esokuhlala eDangeni Village kuba umongameli Mthuzula esokuhlala eMalinda mongameli uDayimane esokuhlala apha eLady Frey ngubawo kanye mama ubawo uMathibe then i tribute kumama uNomathemba Mbethe nomama uSange esenkonzo igosa ligosa lesekethe ubawo uMsimango esombulelo ikwangubawo bawo ubanele Mathibe esawubulela mangixolise kuloo ndawo ngusidumo ngonce enkosi xa besiza ke ikhona ingoma apha kajola endawumane ufuna nje ibe yivesi nje ibenye u-262 uyawuhlabela kumhlabeli just ivesi benye eze umama ozothethela ikhaya njalo njalo ke aba bazawuthetha ngokuhlala izawuba yilaa vesi beze bobathathu bona bazoba lapha ngaphambili ziqhubeke njalo kweza vesi 262
mandinibulise lo umileyo apha nguyolisoka nomjongwana udadeboma wethu omkhulu andinawo amandla othetha kodwa ke ndizawuzama mandibulise oodada benkonzo ukuqala phezulu ukubheka ezantsi ndibulise abahlali ifemeli neentsana ezilapha kweli khaya uma wethu lo ndizawuthetha ngoma wethu ozalwa ngumqikela apha akukho mntana olandele abazali bakhe njengoma wethu ngokwasenkonzweni uma wethu lo inkonzo le nto ayiyo uba niyalibone laa bhodlo yindlu yakokwabo leya kulapho utata omkhulu owamfundisa le ndlela ayihambayo utata omkhulu kwakusithiwa kapha ewisile ligosa lesekethe into awayeyenza andichazi utata omkhulu ndichazi uma wethu into awayeyenza utata omkhulu ngemini yangecawe sasingayi ecaweni icawe yokuqala ingaqalanga apha endlini siphuma sisiya ecaweni nje siya okwesibini kuyo yonke ke le nto yale nkonzo ebeyihamba ubhuti ebengafuni ujikwa mntu kuba usuka nayo kude ngutata omkhulu wakhe ke lo ozala utatakhe owamfundisayo ke uma wethu wayibambelela ke yena ke bake thina ke singongapha nangapha wahlala apha ewisile uma wethu xa ndizawuthetha ngaye ebengengomntu uthanda uchuku ebengumntu othuleyo ubusithi noba uthetha into emhlupha emphefumlweni umbone ethule ejonge phantsi Umsithi nxa kukho ingxaki kweli khaya uthi nxa uzama uya kubika kuye ndihlutshwe ngithemba ndenza umzekelo ufuna wena ukuthi akhe amngcolise ngokwalo mphefumlo wakho unomsindo ngawo ebeza kuxelela uma wethu into yokokuba hayi yiyekele kum kodwa ebesithi nxa enomsindo bumbona ngalo mnye wayethi nxa ishumayele ufike esenjenje andiwazi ke lo mnye noba wawuthetha ntoni nake kuye kodwa ndiyawuqonda into yoba wawucela intsikelelo kuthixo ndithetha ngoma wethu nomtshongwana kweli khaya ayilagama lakhe ke elo uma wethu nomtshongwana lakwaziwa ngubhuti Sidumo Ngconga lo uza kwenza umbulelo apha igama lakhe ke bootata basecaweni ze litshintshe ngungcambaza ngungcambaza igama lakhe wathiywa ngoodadobawo asibazi ke noba babemthiya besithi ngcambaza kukuba wayengcambaza esiyaphi esenza ntoni kodwa ke nxa sijongile sizibonela yonke into ebengayingxameli ebethe chu into ebeyifuna ebefuna kulunge umfakabawo ke ndizawugqibela ngabantwana le nto endifuna ukugqibela ngabantwana inintsi into endinoyithetha ngye nabantwana umfakabawo ke noko wena ebengabukhuthalanga rha ebethuma afune sithathe imihlakulo sitshente ebesithuma afune uba senze into ethile phaa athi awugqiba yena mntu uthi masithathe imihlakulo sitshente uyabiza umntana osendlini nonathemba akhawenza ikomiti yethi awugqiba uhamba ngale komiti yethu apha phakathi kwethu ngoba sibile sisebenza nje ndithi unoba uinspector yethu okanye yabantwana uyayibona into eyonakeleyo kodwa soze ayilungise uyayilungisa inkomityeti sithetha ngobhuti bethuna ndilahlekelwe ngumama wethu andikwazi uthetha ngobhuti kodwa ndinyamezele ubhuti ebebathanda abantwana ndim ke apho ebengumama kweli khaya engengotata ebengumama uziqonda uba ebengumama ngemini yoomama uthunyelelwe ufowunelwe kusithiwa kuye Happy Mother's Day ndiyaqala ke ukuva kusitshiwe endodeni kungenxa yento okokubana ebethathe indawo kamama apha ekhaya hayi ke umfokabawo ke mntakamama khawumse ngasepokothweni hayi ebesitinshi ubuthi uba ufuna into kubhuti edibene ngasemalini uzayijonga ipokotho ayijike ajonge ngapha uba ufuna ukunika imali ngelakhe ufuna ukunika imali 50 rand ndenza umzekelo akanayo la 50 rand une-100 rand kuyanyanzeleka la 100 rand ayikhuphe athi ubuye netshintshi ndimdoje ke emdantsane ke kuloo nto yaloo tshintshi wathi nxa engena ndathi bhuta ndinaswekire apha endlini wandinika i-50 rand ayoswa ndiza kunika i-50 rand yothenga iswekire nxa ndiyitha nxa esiyapokothweni ukhupha i-100 rand akanayo le 50 rand wathi uzubuye netshintshi ndahamba ngeloo nwabo ndisenzela into yoba ndifike imoto ingekho phambi kwendlu imkile uba andizumnika tshintshi ndafika emkile nditsho ukuthi athandile ubhuti abantwana and ubathanda kwakhe ubenzakalisile ebengenabantwana bakhe bangabakhe abaphuma kuye ebenabantwana ukuqala phezulu njengoba benisiva ukuthi apha sibangaphi ebebadibanisa ngebhanti enye and ubhuti ebengenabantwana kuthiwa ngabantwana bakwanomtshongwana mna ndifuna undixelele into enzeni kwakhe ebuntwini bakhe nxa ndizawuyeka ebenabantwana kwabantwana bakudala ngelaa xesha wayesebenze native affairs bendithi nxa ndilele endlini ndithetha abantwana bakabhuti abazelele nabengengobakhe uthanda ulala ifestile ungazivalanga kanti ifestile ndilele ndingazivalanga i-game 2 divana lwa i-first train lele nizocelwa kusasa i-first train zivalulele ngenxa kama wethu wayesilungiselele i-ID. Ngichukuthi ke andinamazwi maninzi ngobhuti, ubhuti ke ebengulo mntu othanda ke ukulwa ngenkosikazi nenkosikazi yakhe kuba kaloku yena akafuni uyapokothweni xa inkosikazi ifuna imali kuye. Ndimile kuloo ndawo. Inkosi wotata.
Love this is been what we like to do.
Naka naka moni asi kulati simi nusuzana simi de kwawen.
Man Bulseke, who program director? Man Bulseke, umongameli. Ebo kokele uba ujola. Umfundisi uKwazi. Abefundisi bonke. Omama abefundisikazi. Ikhaya lakwabawo nomama uJola. Abantwana. Izihlobo nezalamane. Ibandla lasedlokweni. Ilali. Katata uJola. Ndinibulisa nonke bethuna ngegama elihle lomfeli nomvukelo wami nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ndibulela ke ukufumana ke le mizuzwana. Ndihamba nalo mfo kwaDiamond sizowenza ipoetry. Kuthiwa i-registration. Ipoetry kwelaa xesha sasifunda. Yazi xa uthetha ngumntu onjengoba uJola. Ndinayo into zikaThixo zizodwa. Besimele kanti umntu ngamnye unika iawari. Kodwa ixesha funeka silamkele uThixo asibeke kulo. Utata unomtshongwana. Sazana pha early 70s eMonti. Ndisuka kumadoda amakhulu azintanga zakhe amadala kum abizwa ngoba yimisimango boys. Uzawazi umdala uBanda obhunpilo tatu nje umfundisi tatu njoloza obhunmelibunga ngabantu endikhulela kubo ke abo ndehla ndawufumana ke indlu edipini ndibaleka ukuzaya emdantsane. Abantu endihlala nabo emdantsane nendikhule nabo eNew Bright bakwathi nakwafo ndawuhlala ke ngethamsanqa ndahlala kwistrato sikaJola indlu yanye phakathi kwethu yaligosa utata uMakheba bese sazana ke noJola yaphela into kwazana kwami noJola ndanguwakwaJola. Enyanisweni amadoda endifike lekuwo phaa kwesastrato ndiye ndawashiya kuJola. ndithethi ke ndike yone pisi kwaJola kodwa umcimbi wakwaJola ubuqala kum ngenxa yokuhloniphana nokuthandana nokuvana notata nomjongwana izilimela zethu zohlukene kakhulu zohlukene utata uJola ngoka 35 mina ngoka 50 ndinento endiyithanda kakhulu ke leyo uncanca emntwini endinowufumana into kuye impilo yam leyo andimfuni umntu obonakalayo bakakhontweni yiyona nto yandivanisa notata ke uJola leyo ndingumshumayeli andingomfundisi utata uJola ngumshumayeli wasewisile kodwa bonke abantu basewisile nenkonzo yasewisile ndibazinge inxa katata uJola mandize kwindima yasekuhlaleni pha emonti ngoba umdansane uzalwa limonti utata uJola waziwa ngoba kundaba zabantu njengoko ebesebenza kwandaba zabantu ebenceda everybody oye wangena ngalamnyaka kwandaba zabantu noba umcimbi wakhe ubunyekenyeke kangakanani na ebesiwa evuka akuncede akakhathali noba ungumntu ongahambi inkonzo mandibeke ngohlobo lesixhosa uJola bengakhathali noba ulincila uza kunceda uzuphumulila ungene kwandaba zabantu uzayifumana le nto uyizeleyo ebehlonitshiwe ke ngabantu bokuhlala ngenxa yaloo nto akangomkhethi wabusoba mntu ilahlekelwe imonti ngotata nomjongwana ilahlekelwe kakhulu imonti ngonduluka kwale ngwevu ndawunkqonkqozela ubufundisi ibe ngumntu wokuqala ukumxelela wayivuyela loo nto kakhulu kwanondlwana ndibe nomhlobo owaphela ebangunobhala ndangunongxowa umfundisi uvimbela ngenxa katata nomjongwana bingumhlobo wam kakhulu lowo umfundisi uvimbela ngenxa katata nomjongwana singena iintlanganiso zefraternal sidibanisa amabandla ngamabandla imonti nomdantsane akazingeni ezantlanganiso kodwa uyayazi uba iripoti uza kuyifumana kum uyayithanda ke into endaweni enkqubela kakhulu akamfuni umntu ongunje utata nomjongwana kamfuni umntu ongunje mandibulele bethuna umzi waseLady Frey nomzi wakwaJola ngempilo katata nomjongwana manintsi amadoda kakhulu kodwa kunzima ukhomba amadoda andabane ndiva kakuhlena mandithethe isixhosa banintsi abantu abanxiba ibhlukhwe banintsi kodwa amadoda ambalwa ubhutima wethu ezengomva ezengomphambili beyincwadi efundekayo eyindoda kuba nzima befundisi ngabanye amaxesha ukuthetha ngomrhamente kufuneka uba mawutye amaqhashu mawuthi ibiyindoda ke le ibiyindoda le bethuna ukuhlala nenkonzo zilahlekelwe ngotata unomjongwana silahlekelwe ndimchaze enhlanganisweni ebesinayo yabefundisi saphakama sonke sathandaza ebesiyibambele egompo ndachaza ukunduluka kwa bayamasi akanamziyona akanantoni uhloniphe umntu utata unomjongwana ndiyabulela kakhulu kule family. Kodwa ke ningalahle ithemba mama unomtshongwana nosapho. UPaulo siphaka kwabase Philip sisine ngomqolo shubi elinesithathu. Uthi ndinaka ukuzenza zonke izinto. Ndikulo undomelezayo uKristu. Ubanihlele emthandazweni. Niza komelezeka. Niza komelezeka. Amen.
Nkosi. Ndiyaxolisa torhwana ngokuyikhulula le nto. Andikwazi uthetha kaloku, ndiyashwantshwatha. Mandithabathe eli thuba ke ndibulise kumfundisi wam nebandla lonke nabantu bakatata nomtshongwana nabam nomtshongwana. Upapa sihleli naye phaa eAmalinda. Ungumntu wokuqala ke ufika kulaa ndawo sihlala kuyo ku-205 indawo entsha. Yona ndawo inesintu ezintle pha eMonti. Seva ngabo thini uba kukho ii-plots phaa ezithengiswayo saya. Sifike ngo-2006 bhathini. Kuyena mhlali bemdala ebesinaye. Inene tata uphucukileyo utata ubesihloniphe kakhulu utata besithanda sonke kula area utata benobele utata ke besidliselela nangale ndawo iAgnes Rest. Ndivuyile xa ndiyibona ke le ndawo ke kodwa ke yandibuyisela umva kancinci because kudala ndizawuziswa apha zange ndindiziswe ke. Upapa besixhasa kakhulu phe ekuhlaleni. Yonke into esiyenzayo uyasixhasa. Uyavelela inhlanganiso zethu. He will be there. And ufika eli. Unengcebiso ke ebesinika zona phe mosithina singabantu phakuye abancinci. Ubuqondi bomuntu wenza into engeyikhozi, uqondi ufuna umuntu ijwange mpama. Okanye umbethe ngejebu. Upapa will intervene asinqande kuyo yonke loo nto leyo. Ibingumntu ke nobuhaha behlekisa and ahlekise upapa jika jonge ngapha. Ibingumntu omnandi ke ngolo hlobo utata uJola. Nase-Good Hope usichazele uba akazusoloko ebonakala kwezintlanganiso uba unendawo se-Good Hope. Wasichazela ke nathi ke samane ukuya ke singabanye. Wesi ke mna bendithathwa ndisikwe eGood Hope, ndoyibona iGood Hope. Ukhona utata apho, utata uRhadebe. Uthethe kabuhlungu phaa emangcwabeni apha kum. Hayi tata, notata ebeyifuyile naphaa. Bufuna inkomo bheka phaa, bufuna ibhokhwe bheka phaa, bufuna ihagu bheka phaa. Tata ngokuhlala mzi. Ebexakekile kakhulu ke upapa sizinto zasekuhlaleni. Ebebathanda nabantwana. BayiGood Hope. Kule ndawo sihlala kuyo kubathi abantu abathanda ulinda. Abathanda ulima. Ubona ngebhaki semisa. Kanti uphathele umgquba. Ukhuthaza wena kule nto uyenzayo uba ungabisayeka upapa. Andani uba ke sizalunga natakhiro thina ekujongeni abantu. I don't know. Then ebebathanda ke abantwana. Akho nto ayithanda upapa njengento inkqubela emntwini. Besithi aba bantwana bakuphela ixesha lonyaka kwixesha lee-results ababuze abanike ke izinto ezimandi abo bazenompaso abaphi umpaso abo bapasileyo. Ebesithi xa ivela phaa enkonzweni ke njengoba kutshiwo uphaa kwaseke 340 kwadlokwini awumisa kwaspa xa ivela enkonzweni. awuthenga into ezimani bemthande kuncumnce ebethenga i-dessert yogurt i-fruit ne-Sunday Times ebeseyiqhathwa kodwa nokuqhathwa ke ngusincoji utamkhulu i-Daily Dispatch umntana othengisa i-Daily Dispatch xa ungena phaa yamalinda ukhathazeke kakhulu indaba kapapa kodwa ke akho nto ithetha he was supportive upapa bengumntu osixhasa kakhulu kwizinto zonke ebeyithanda kakhulu ke ibrayi mostly ihagu hayi beyithanda ibrayi yehagu inyama yehagu upapa yeyo nto besidibana kakhulu ke nosmile kukhona umama othengisayo phaa ngasecaweni bekuphatha usmile phaa siyitye nosithwande ngibe necala lam nopapa benecala niqombe utade uhamba nam ngomgcalo so upapa ebekhona ke le ndawo le yalapha edisela ngayo kakhulu ukhona utata phathwa ngutata umarhawu ubhejula ingathi ngwale area naye nangokuthi ezesibulise kubantu base-Agnes Rest ubandile marhawu siyabulela kakhulu ke bazalwane kupapa unabantwana kabathandileyo kakhulu phaa abanye bebabize bomkhulu isihlangu osincutshi ahlwanje iinyawo ukwenziwa kwebhedi neepijama zifike sezibekiwe according umntu then ke unozikhona I'm worried bona njengozikhona because akhange abe right okokoko kuthweka wa upapa but I'm sure ke uzawuba right utata becocekile ke sinengxaki esinayo ngoku phaa izinja zakhe bendingayazi uba inja yakwazi ukucommunicaitha nomntu ndiyibone phaa kupapa iinja zakhe ziidom azihamba kubethwa baphina kona injonkulu phaa ingangam pha kuthiwa ngurenja nasekuseni this morning nayizolo izolo afternoon urenje bengathi kukhona into enzekile apha okwelele phaa sijongile phaa ndiyafuna ke mfundisi wam siyabulela ke utata ubomi bakhe phakathi kwethu emalinde kuyacaca uba utata khange ahlaze inkonzo yakhe phaa utata ebenithi ebeyinxiba kakuhle hayi kwelo cala andiqonda uba likhona ixhego ebeyinxiba njengopapa elikhoyo a very neat and tidy old man nehlangu sakhe sishayinayo iquality adlisele ke xa abethi ngenyaka ukuthi undibone uba ndinxibe ntoni ubona uba uqonda uba unyanisile and aba bantwana ke lo mntana uzikhona bemhotspota nale ntwana bemhotspota upapa bambele idatha kulaa fowuni umose umntu omkhulu akayazi le nto hotspota bebembela ke abantwana bebengambeni bebezinceda in fact bebezinceda bona bengenadatha bathatha apha kupapa but upapa ayingxolise nje loo nto iphele iphinde iphele enkosi mfundisi enkosi nakakhulu kwifemeli wethu inkosi nike lithuba sithethe ndive kamandi madoda kandinibona mani inkosi kakhulu all right ndiyabulela
Oh, Tsumba.
Yeah.
Nanga nensiba zayo. Ibingumntu ke lo. Sawuthetha ngumntu. Lento ingumntu. Ndithanda into enye. Kuthiwe beqhayisa ngeLady Frey. Kulapho axonqwe khona. Mose nemveliso yenziwa ePhamalat eJoburg kodwa ityiwa eMonti nopapa uqonqwe kule Durup kuthiwa iLady Frey and waxonqwa but imveliso nayiphi nayithengis wakula around ityiwa all over ndizawuthetha ngupapa onomahluko utata onomahluko ngenxa yexesha ndizawuthetha ngotata onothando olungaphele ndawo omnye umntu uzawubuza lungaphele ndawo njani Utata nomahluko othanda wonke umntwana ambonayo. Upapa ndimbona ngo-1990 ndibona elixhego ndihlala apha kufutshane kupapa indlu ndiyilibele nje indawo yasekhaya ikufitshane kodwa ndidibana nelixhego eli xhego linithi linesidima lithethela phantsi lithanda isingesi philiphili xa libuze unyana kabani ndichaze kwaqala ukudibana amathe nolwimi sondela kupapa uzombona upapa ndinenkonyane endizigcinileyo zasekhaya phaa afika upapa asihleke ezinkomo athi ziimofu zako kwenu izintithi ewe xa ndikhawulezile upapa uthe awudibana nam wandenza umntanakhe laa nto ibithethwa apha unontlalontle wathatha loo ngqikane undim wamfaka ekhwapheni ufika pha upapa ngo-92 efika phaa efika ndifide iiagwana zam phaa abuze wawuzithatha phi ndithi ndandizithatha ngaphesheya ahleka upapa undenzela umhlolo upapa kuphele inyanga enye xa ndifika ndibona iveni efikayo phaa igalelwe ile nto isodust apha phakathi xa ndifika kukho amantshontsho amabini ehagu ithokazi iinto ezinto ezingaka laa nto kuthiwa i-large white nemazi nenkunzi xa ndibuza papa wabona ezahagwana zam ebuza uba ndizifumana phi wazithatha upapa wazifaka phaya ndafaka tata nazi ndayendlini ndathi nkosikazi inoba zaba malini xa zinjena xa ndibuya nemali wathi upapa a-a ndanomahluko ihagu yimalini idistensi usuka emuntu uzawube ndingubani ngumntu lo ndithetha ngomntu mosi womntu ne upapa inshoti zintathu iinto zakhe xa ndisithi kwenye igame upapa apha ndifamba uyadlala upapa athi upapa ajonga ukhona apha endlini ndithi ndikhona xa ndifika upapa kwenye igame ke ngoku ndizama ndiyanqunqa mos ixesha likho unjani alo tata lo tata andimzeli apha nguye oza kum ngumntu lo ufikelela abe ngulo mntu abe yile ntanga afika kuyo lo tata andafithe xa ndifiitata ungatsho ubukhona ndize asendikhona athi izapha endlini xa ndifika upapa uphethe isheti ndiyinxiba phaya ndinebhongo inepokotho apha yekaki nam ndizive ifana nezazootitshara ujaxa babesititsha ezazintle zo uyizazele phi lo tata ngumntu lo uthathe isayizi yam engakanga ayibuze kum ye mani ndingathetha ngonopapa kube kudala xa ifika upapa vele afowune njenondawoni ngawuya endlini kuthi into hayi ndisentwe ndiphangele papa athi uzufika uyokujonga apha endlini ndithi ngolwesihlanu zaba lapho pha ndifike ndimripotele papa kunje kwenzeka umhlola ke ngoku 2018 sithorishile siye moti xa ndifika kule ndawo siye kuyo yeyi hayi bo sibaninzi noko i-b and b a-a kuzawuba rongwana apha ngoomama nootata hayi andinandawo kwathi qatha umntu baninzi abantu balapha baseLady Frey abasemonti kodwa sisi le plastiki iyangxola kwathi qatha upapa out of all uphindo ngapha bani baninzi abantu basemonti abalapha kodwa ndiyacinga umntu papa ndilapha ndiyaneza ndawo zasemonti ndilapha kule ndawo ndikuyo papa ingandingalalanga ndingalala e-dining room wabuza undawoni ndamxelela nje i-5 minutes uba umongameli inintsi wafika ngeMercedes Benz bathi abandiphangelani uba siza kujonga ngubani uzokuthatha ndathi izani izanobona wafika ndithi ngutata batyhafa ow sange bandispoyila yangathi ndisekhaya ndinexhala ke ndimane ndisiya emonti azi bandizawudibana nabani kodwa uthixo kasisusa into angabeki nto akalahlekwalanga nina nodwe munti sonzekela apha ekuhlaleni xa efikile yimento le xhego omtsha omncinci uthi awungena aphume nento kupapa ngaloo mazwi sizowuthi hamba jola okuncinane businikile siza kugcina okuncinane businikile siza kugcina enkosi jola
Love it. ndizile mna ndandilandelelani
enkosi mandibulise kutata tata umfundisi uXwazi nabo bonke abafundisi abakhoyo abekhaya ndibulise nakumagosa eseketa akhoyo apha nakubashumayeli nakwifemeli yam nakuba mama abanxibileyo abalapha phambi kwethu nesihlobo nezalamane ndakhe ndayimistresi kumthetho wam ndicela xa ndizawuthetha mna nihlale phantsi okanye kucula ivesi ndinilinde cela uhlale ethabeni tata umfundisi ndizawucela uxolo kuthiwe apha ecangkwale ndawo ibhaliweyo kwathiwa tribute kwimingcwabo endandihamba ngaphambili ndandiyicriticyiza into yabantwana abathethe emngcwabeni wabazali babo kuba zandiyikhuliswe ngutata unomtshongwane but ezibixesha lihamba ndiyayibona uba yinto ekhoyo yile nto ndithi eli gama letribute andiyazi uba ndandiyazile le nto ngenandiqinisekile uba ngoku ke ndandifunda ke ndizama utshetsha imini ngetribute ithi ke loo nto tata umfundisi ingxakeni kuyo kuthiwa mandizothetha egameni labantwana abagcwele apha kodwa kukho iresponsibility endiye ndayinikwa ngutata unomtshongwana yobukhulu beli khaya wathi akundinika iresponsibility yobukhulu wade wandibisa ndisebhaye emngcwabeni wathi nomathemba siyagula apha ndathi nigula intoni wathi siyagula ndathatha ibhegi yam ndadrayiva imoto ndabuya after 2 days I discovered that utata unomtshongwana tata umfundisi ebendibizela ntoni nebhayi ndafumana iripoti ethi upapa katyi ndafumana iripoti ekuthiwa upapa kathethi ndangena phaya ndathi ukungena kwam tata umfundisi ngembeko yakho ndafumanisa ndafika kutata ongasekhoyo apha umntu okabone umntu ozowulandwa ngabantu bakokwabo ndaqonda uba abantu bakanomtshongwana sebefikile apha qha is a matter of days into yokubana mna ndingunomathemba inkulu kapapa ndizowukhulula usapho lakwanyilenda ndizowukhulula isapho lakwadayimani ndizowukhulula isapho lakwayawathi kungathiwa upapa bambulala ndandiyeva mos ndafumana ixesha lokuba upapa ndimnike iyeza for 5 days ebengatyi xa ityiswa ngabo ebesitya xa ityiswa ndim wandiqhatha on the 4th day papa decided ukuthetha decided ukuthatha icup decided ukwenza yonke into aqhele ukuyenza but on the day upapa azimisele ngayo ukuhamba ibindim nozikhona namntana umncinci phaya ongathebe ngumntana kapapa nophahlwa nam besitshintshana kuba umama ebebhizi izinto zikaceliwe osishiyile usister wakhe besitshintshana ngoyokrobaerumini xa ndizama uthetha ndizama uthetha ngotata onothando ndizama uthetha ngotata onediscipline upapa went further to say nje masimane simkroba erumini wathi yintoni maninikroba qhoqhoqho njani umntu ebengathethi athi kutheni simkroba qhoqhoqho wasiqhatha upapa wathi lo unguphahlwa esamnika icephe lesibini wathi ndawuyithatha le pleyiti ndiyilahle phakude sajonga sathi ukujonga nakwethu ndanalo ixhala tata umfundisi ndahlala kwipozishini engasemnyango tathe umfundisi ndayibamba iposition ndaqonda ba upapa uqale pha kula moto imhlophe phakathi ndathi ndihleli apho kodwa upapa besimphakamisa ngokwethu ngoko bephakama kodwa upapa wasiphakamela ndambona cross esiya ngasetoilet ndataka ndathi ha yintoni ngoku ndoyika tathe umfundisi ndavala ucango ndakho mam na utata wamzanga ndimve kuthiwa uyancediswa xa yetoilet zange ndimve kuthiwa wenziwa izinto kuyo yonke impilo ebeyiphila kodwa ndathi xa ndiphila ndakho makuba ingumntu omdala mandivale umntu outata ndavala ndathatha iposition kwakhona ndamnika umzuzu ndathi umfundisi xa ndifika phaya mhlawumbi nina niyazazi ezinto ndafika upapa kodwa bengakwazi uhamba ndafika iinyawo zakhe zithe straight ndafika imilenze yakhe ithe ndathi hayi 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 ndakoma ndidla ngoziva ezinto uba abantu bayathandwa ukumka kwiindawo ezirongo ndathi mamusange khanibuyeni apho babuye ndathi masitshintsheni iposition apha singekaboni umzimba wesibini ozawuhamba kule ndlu sawudula kakubi kule lali utata makahambe ayofumana i-final treatment kodr govender nodr ngumbela and wahamba sambizela iambulensi wahamba upapa wangathi uzawurikhavarisha buye on that day yomka ukapapa abantu bakwanomtshongwane umama usange uhleli ngolu hlobo ulindele umzimba kabrother wakhe ozawungena kasister wakho ozawungena uceliwe uthumela ke umama usange usitshekishe isibhedlele every morning at 5 AM because i-timing sithi makufika abanye sizobuza kwabanye bengathi akasiyive phezulu wasithumela imeseji ngo-5:30 that upapa kuthiwa uphakamile waziyela etoilet kuthi upapa uyathetha nandiva nabethuna kuthi upapa wenza yonke into eyenziwa ngumntu owake waphila sathi sisahleli after 30 minutes kwafika another call ethetha ngeendaba zokumka kukapapa that was a critical moment and a bad moment for thina kwanceda kulaa ndlu uba kwakukho uphahlwa wayithatha ifowuni yamanesi wamamela le nto ndizama ukuthi ke abantu babalapha kange silifumane itshansi yento yobana mhlawumbi sibe nomsebenzi kapapa yiyo le nto ndiyisummarize in this version because of COVID regulations 1-2 sentences abantu bathetha ngento enye apha into yobana upapa ebebathanda abantwana upapa ebengengomntana besingengobantwana bakhe ebenabantwana ecaweni ngobe ndike ndakhonza phaya edlokweni bebephakama abantwana baphaya badimanda upapa kum abantwana balapha abagcwele apha tata umfundisi uba unokuthi apha kwaba bantu bahlele apha uthi umntu ongengoyefemeli apha makame ngenyawo ingafumani sito yoba abantu abalapha bayi-5 ngenxa into yobana upapa uzele qha inye into esibuhlungu ngayo siyifemeli nabantwana asiyazi uba sizothini nangoku kukwi-COVID ithatha abazali bethu abadala funeka nathi siqiniseke into yobana abazali bethu sibanika uthando libafaneleyo but ngoku mna ndingunomathemba tata umfundisi ngoku yabe ndimamela idisipline katata wam mamukomani zange ndiyazi uba ndawunikwa i-2 minutes to talk about upapa but akho nto but akho nto because ubomi bendibuphila bendiphilela into yobana kuthiwa xa kusithiwa le discipline kuthethwa ngayo kwabatata apha iphi na kwaba bantwana bakhe kuthiwa naba bantwana bakhe because kukho abantwana ababakhanyelayo abazali babo athi umzali esecaweni abumntana wakhe esityidrugs esitrateni but ndiyavuya kwidisciplini kapapa ngokwangoku akukabikho namnye umntana awuthatha ii-drugs ngenxa yeemfundiso zikapapa ndambulela uthixo ngaloo nto bawujola usifundisile wasiqeqesha wasinika uthando silincancile uthando lwakho And abanye bade baba ngathi baya ludlulisa ukulipresenta uthando lwakho. Iunity esizawuzama ukuyibuilda kule family izawugayidwa nguwe ukulanda ukuyo. Because ubulithanda uxolo. Abantwana bonke balapha papa. Ubaxelele into obana awayisusa into obana bayazi each and every time that uNomathemba ngusisi uNomathemba. UThemba nguButhemba. Therefore it means njengoba usishile nje siqinisekile into obana la mfundisi obusifundisa yona sizawuhlala siyilandela. Kukho obabalo, kukho igroup yaseBhayi, kukho igroup yalapha obulelwa obongiwe abasecofa imbaba. Wonke umntu olapha ufilisha into obana ulahlekelwe ngupapa. Inxeba likapapa, that's why mna akange ndilile. Mhlawumbi omnye umntu ucima ne-delayed shock, ana-delayed shock. Because upapa akho nto ebeyenzile ngoko besaphila angayenzanga. Andilahlekelwanga mhlawumbi mna halfway. Ndilahlekelwe ngutata ogqibileyo umsebenzi. Okushiyekileyo ngoku kukum ndiprezente okanye siprezente the discipline upapa ebesinike yona emhlabeni. Qha into zesiyilumkele into yobana ningake linge nimhlaze uma wethu kanomchongwana abantwana bakonomchongwana. Because iligasi eshiywe ngupapa noma ungena kophina umnyango immediately ubiza ifani yakwanomchongwana uyavulwa ucango ubone ba kujongwa umntu. Therefore ndiyacela abantwana bakapapa upapa masimkhapheni ngembeko upapa masimkhapheni ngokutshintsha silandele laa nto ebesiqeqeshe ngalo. Siyakhulula John Komo, siyakhulula Mphangomo, siyakhulula Qengeba, ungakulinge usilahlekele. Ekugqibeleni, imama ndiyimenshile le nto tata umfundisi, into yobana utata ozawubulela apha, mhlawumbi sozabe natshansi yokumenshina esifemeli. Anditsho into yokubana abantu bakwanyilenda nabakwadayimani nabakwayawati, nomakoti abangapha egudlanje. Anditsho into yobana le nto sapho lwakanomtshongwana abayenzileyo akange siyenze thina. Ndifilisha into kokubana utamkhulu ezalenza ilizwi enjalo but masiyibulele la family ngosigcinela utata wethu. Upapa ugulile almost 40 years egula ehlatywa ene-dialysis ene-cancer enento yonke eke kula umntu. But la family akange imncame utata wam. Yonke la misebenzi beniyenza into ibifanele uba yenziwe mhlawumbi ngabantwana abagcweleyo bakapapa simane sitshintshisana ngabo. But nina mamusange kange nimjulele itawula utata wethu. Sithi uThixo nganga anandisele. Aniphe iimpendulo zenu eningakwazi ukudlula kuzo. Ku-includa nelwasapho lakathathu uNdlovu lise-Good Hope. Nozikhona umntana omncinci, zikhona phakama. Khajonge la mntana ungaka ya. Xa inokwazi into yobana onge upapa, siyakubulela sisi. But awuzubulelwa sithi, ukhona umntu oza kubulelwa uThixo. Therefore bethu nani, ndithi ke lusapho lakwaDayimani lasebukhozini, siyabulela ngempatho yenu eniyenzileyo singabantwana bakapapa. Not aba baselwe ngupapa, the entire family, because bebebuza impilo kuni, impilo kapapa. Enkosi kakhulu.
Pesu ewe kantamba ewe kantamba disi ya pezulu oba umongameli mfundisi uXwazi notabefundisi bonke abakhoyo
utata phelo program director tata gosa wesekele lo tata bonke omama kokushiyana kwabo families zonke ezikhona apha ilali abahlali bantwana bekhaya wonke umuntu lapha ndiyanibulisa ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu amen ndizokuba apha ke egameni likamama uNomthongwana ndizokwenza i-tribute emfutshane evela phaya kuye ifundeka ke ngolu hlobo I absolutely love the way you love me. I love the way you literally make me laugh out loud. I love the way you always make me feel secure. I love the way you put God and His word first. I love the way you are able to tell when I'm not okay. You have seen me at my worst, and yet you still loved me. You've held my hand through pain. You've held me close when I cried. You've prayed for me, listened to my complaints. Uthi vele bayakubhedela ntsiki wam. I thank God for what we have. Thank you for your kindness, your honesty, your compassion, your generosity, your patience, your integrity, and most of all, your heart. As you have gone to rest, I pray that God's grace may carry us throughout our lives. Rest in peace, Jola. Papa, Tata, my dearest, Ntsiki, Enkosi.
Amen. Amen. Amen.
Uba umongameli abefundisa abakhona phakathi kwethu uprogram director oba bonke usaphola kwabo umkhulu uNomthongwana isihlobo nezalabani naye wonke umuntu lapha manje nibulise ngelihle igama nomfeli nomfukela mungu Jesu Kristu ndithi molweni di siva ndimncinci kakhulu ukuba ndingema apha ndithethe ngotata uNomthongwana ecaweni njengegosa lecawa i-generation katata uNomthongwana sekushiyeke uomsoli yedwa ngoku kula generations generation yabo ndithethile notata uomsoli yesterday esekapa wathi ndidlulisa amazwi entuthuzelo kumama uNomthongwana nosapho ngenxa yempilo akakwazi ukuba nathi ebenqwena ukuba nathi akakwazi ukuba nathi besibini umfundisi uDandala nomama bathe mandidlulise amazwi kangangokubabona buthuke xa befumana i-post ethetha nge-convoy motorcade wandifonele buze uba sithini siyobonga utata uJolana kwenzeka ntoni ndamchazela uba kwenzeka ntoni na bathe lalale ngenxeba mama nosapho bayamazi utata uJola sikhulela ke kuye ke utata uJola ndendla ngokutsho pha kuye ndithi le nto ndiyiyo ndiyifunda pha kuwe awude abuze uba nokusoku ukufunde kum ndithi yonke into endiyiyo ndiyifunde kuwe sikhula siphaya elutsheni kwa-secretary 1-4 kaba ndinakho ukucaphuka le post le ndibhale 314 we are not 314 we are 340 and mele uba ke ndingxole kuba isekethe yami ngu-314. Sasikwa 314. Ndikhawulezi le torhwana sikhula ke phaya kulaa sekethe yase-314 siselutsheni phaya ootata uJola bengamakhosi esekethe. Sifunda ke nendlela kuqhutywa ngayo khona, sabukela ke nendlela baqhukela ngayo. Tata uJola sixa esithi gqipha sithi nako sathi kanpulapula kanpulapula indlela oyezithandekezo. Sithe umkakwe wethu ka-314 sisiye ka-340 ngenxa abantu becawa abathi xa kuthi makuhlale phansi beme ngenyawo bacaba hayi asikwazi thina ukuma ngenyawo kuthethwa masihambe sopha ka-340. Sihambile ke notata uJola sihambele nesekethe sadibana no-presiding bishop ayingumtata umrhuba ngoko. Ndandiyenye delegation yabo. Ngoku niyamazi utata uBhotomani ndihamba ke ngemesidis. Ndifike sithatha utata uJola emdatsane sihlale emdatsane nam xa sifika eGompo uthi utata uBhotomani hleka bawethu uyazalapha ibhenzi uhlele ngaphambili. So balwa ngokuhlala kwaphambili. Hayi ke sihambe ke siyibheke eThekwini sodibana tata uMkhuba. Sayihambela ke isekethe yade yakhona ndiyiqhawula nje torhwana ndingakhange ndibe ndimde. Bakhokela ke utata uJola notata uSoka neento zoomambushe iinto zoometele abangasekhoyo imimoya yabo ingaphumla ngoxolo. Siyimisile ke la sekethe yaseGompo sinotata uJola. La sekethe ibine-society eyi-1 ingena-society ziyi-25 or 23 or 12. Isociety eyi-1 kodwa ikwazile ukubakhathelela abefundisi yabemisa abefundisi abedlule phaa. Akekho namnye umfundisi owakhe wemke sithi zange angasifumani isitipend sakhe zange izinto zakhe zingenzeki. Kodwa siyisociety eyi-1 ngokufundiswa ke ngootata uJola nootata uMambushe. So ndifuna ukuthi ke lusapho lwakatata uNomtshongwana uJola ibingengowenu uJola ube ngewecawa. So ndifuna ukuthi ke kuni thuthuzelekani torhwana anilahlekelanga nodwa nathi siyinkonzo silahlekele kakhulu kuba noxa uJola bemdala ebesithi noba siphaya ifesti xa into angayithandi ayibuze uba le nto iyakwelunga nini. Kufuneka ngokuba thina abantu basenamandla sikhawuleze siyilungise loo nto kangba besithi noba mhlawumbi umile uyathetha phaya njengegosa mhlawumbi ikhona into yoba ukuye wanyathela umntu ekonsini athi naw ecaleni athi hayi kaloku laa nto uyenzile phaya noko ayirayitanga xa uyilungisa kuze uyenze ngolu hlobo nolu hlobo. Ndivele phaa ngaphambili ndistrongo ndimhle ndithetha ukuba uJola oke la mazwi ndiyoma phaa ngaphambili andithethe bathi caba ndiqimba thixo incedi lexhekho otherwise bendisengxakini na. Kodwa ndandikhulula. So ndifuna ukuthi ke kuni sifundile kutata uJola nathi sikhokela nje sifundiswe nguye ngalo mazwi ke torhwana baumfundisi nabefundisi bonke no-program director inkonzo yamawisili phela ithi kutata uJola nefemeli akuhlanga lungihlanga uthixo ke makanigcine uthixo makanibuke kukuna kunaphakade amen. Ivesi phaa andiyazi uba indawo na kuba kodwa kodwa ndandihamba icawa yayisithi fanisa le ngubo ithi fanisa le ngubo. Ndicela ke lo uyabizwa ke for lo asiyinikezeli nje sithi ina uzuyinxibe xa kubanda hayi funeka ubizwe uve ubizo ukwenzela uba wamkela kodwa ndifuna uthemba ayigcine le bhatyi uze ngexesha elifanelekileyo Themba uThixo uzawuthetha nawe ngenye imini ngumthandazo wethu loba ngenye imini kungasweleka umlandeli emkhondweni kaba uJola. ndifuna ukuthi ngwanya ndicela uthatha lebhatsha ndimile umzuzwana ndilindeka wena gcina lempahla kaJola ubuthando ayiphahlwa ayibudini oh yawona Jola le ingubo kaba
ngakufanela nyana
besixa inxibile niyambona nakweza foto mani xa inxibele nomthika umbona uba hayi nyani kumshumayeli asekwisile lo akenziwanga umshumayeli ubizele ubushumayeli thatha ke Jola kwixesha elifanelekileyo thixo uzawuthetha nawe uyisebenzisele ibhatyi nobabi ndithanda nabohluka ngale bhatyi omthathitayo
omthathitinaninabohlukaa
hey yabona mfu wam ndiyayazi indlela endikuthanda ngayo ndimthanda lo mntana ba umthuzula nembeko lo mntana guke ngako uyakhonza kakubi kangoba sake sazama ubhidana esithi hayi andayo ecaweni telikrwala ndadakho loo nto apha zecaweni ndifuna ukuthi ndithi ngapha ku-14 oh lena ke Jola andizothetha ngayo uyayazi uba inxitywa xa kutheni le ewa ndingathetha ngayo kwaba because umcimbi bawuchana incam wena uchana wodwa umcimbi yaqola andizoi kodwa Jola sikulindile phaa emadodaneni sabolusa kodwa sabe sidoda silinde wena simile umzuzwana mani simela ka wena mani thank you Jola
iza mama Isaba.
Inqanga nensibazayo lo uthethayo ngumntana entombi kwelikhaya igama lam ndingusidumu intombi yalapha enkulu ndingusidumu kodwa ndingulusethivini andingulusethivini intombi yalapha enkulu ekwakuthiwa nontwana zana yendele ngapha kwezaa ntaba phantsi kwaleya intaba ivelileyo phaya ndikhulele apha ndiyazichasa ndikhumbula mhla ndimkapha kwakuthiwa kusezingaqeni phaya ootata umbelekwana babehlala phaya ndazimela ndanyuka phaya ngo-1940 ndikhumbula ukubheka ekhaya into yandimkisayo apha kumandi umntu uhlala kulonini kukuthi umawethu emncinci kuthiwa makabheka ejojwini ediphini kuthiwe ndimdala kuthiwa hayi wena zukulu uhlala phantsi ndabona uba apha ndigqunywe ngetyali soze ndazinto. Ndazimela ndimka. Mandingene kule ndawo ndithunywe kuyo. Mandibulise kuba bonke abantu abalapha ngegama elihle likaYesu Kristu ndithi molweni. Ndiza kuqala kubantu abesuka eMonti. Nabantu abebehlala noma wethu. Nabantu basebukhweni bakhe. Nabantu becawe. Niyabulelwa ngamampondomise okokuba nisuke phaya eMonti nize noma wethu. Nizokuxela okokuba ebehleli njani na. Ayabulela amampondomise ojola bathe Nkosi. Ukuze ningagqibeli apha kuye. Nibaphathe ngolu hlobo nibaphathe ngalo. Ndibulele kubantu abesuka kwindawo ngendawo. Ndizawuyenza mfishane umbulelo wam. Ndithe Nkosi. Bambi bafake izandla ezitasini zabo. Kungekho cebo. Kodwa bazama okokuba mabazofika bawubone lo mzi wakwaNomtshongwane. Ndibulele abantu basebukhweni bakhe. Ndiyakubulela mfazi. Ndikhumbula mhla ndandiseMonti ndingazazi apho ndizawubheka khona. Ndiyokukhangela umnina wam. Ndandiqala noyibona le Monti. Kodwa ndandakufowuna ndifowunela lo mfo. Ndandibona nifika. Ndandiqonda uba ndixakiwe uba ndiyeva kuthi hayi utate upapa wayesithi hayi mna ndiyamkani 100 rand. Ndiyamkani 100 rand suke eMonti. Uziqonde ndathi ngovuyela 100 rand ndaniba ndibheke komandi ayakuvala ngakwangqika ngaseqonce ngoba ndinemali ndathatha iteksi ehamba. Niyabulelwa ukuze ningadinwa nangomso kubo bonke abantu abahleli apha kweli khaya abantu basemgqukhweba abantu bakuloo mama babulelwa babulelwa athi amajoli enkosi ukuze ningadinwa. Ngokuhamba kukamninawe ize ingapheli indlela ezapha. Kamawethu ize ingapheli indlela ezapha. Elikhaya aliphelanga. Elikhaya mna ndilazela liphaya. Kulaa ndawo inalandlu. Apho ndikhulele khona. Ndandisuka phaya ndandisenza umntana xa kugqitywa kusengwa ndithatha ikomityi. Lithi xa liphumayo ithunga ebuhlanti ndokhongozela. Kodwa loo nto mna zandiyenze kwabam abantwana ndabona uba ingumfekethule. Abantwana baqala batyibise ndingekatyiwa ngabantu abadala. Yindlela endandikhule ngayo ke apha. Enye into eyabangela uba ndimka apha. Ndabona uba xa uyakudlalwa into ngapha onukayo ayifuni utata omkhulu loo nto leyo. Abantwana bakhe abanazi nduma zange baqukulwe nasetshabeni. Thina ke siqhele loo nto phaa ezingcacini kube yindoda. Xa uyindoda funeka ubethwe. Niyabulelwa ukuze ningadinwa. Niyacelwa ke nakwezo ndawo nihleli kuzo. Kungathi kwakwamkela ufefe umntu athathe into ongakhe ahambe. Noko amanzi akhona. Enkosi mandingayenzi nto.
Mandibulele kwisithethi ebesizobulela. Obunithume khona ke mongameli wam ukuba mandiqhube le nkonzo yezithethi. Ndikwenzile bawo. Kodwa ke into zikaThixo zifihlakele kakhulu. Khandiyazi uba ndawulifumana eli thuba bawo le thenda yokuba ndizoma apha phambi kolu sapho. Mandibulele nasezithethini nangona ke noko kuba kulapha ziye zabutsala noko. Kodwa ke akho nto bekufanele ngojola ukuba kube njalo. Umzuzu umnye ke bawo nje kuba ndifumene le nyoba. UJola abeyitshomi kum, tshomam. Bendisithi Jola mna bendingathi papa. Kunendawo abayishiyileyo mhlawumbi abangayaziyo. UJola ebengugqirha wam. Besithi inja zam zawugula ndizixwaye ndiyotsho nazo phaa kuJola. Akhangele ke izinto zemfuyo. Andazi ke ngokuba kuza kwenzeka kanjani na, kodwa kuntsika ukhona uSange. Besibambisana abambe naye. Sawubambisana. Kangangoba bese kuplaniwe intoba ikhona la ndinkulu ingaka. Ndinemazi yenja ke mna ke nomlomo omkhulu ukuba yawudumba la nja. Ndizawuza nayo apha kodwa ke wathi upapa kum, eyi sisidenge senja esi asingeze siyazi noba yimazi le. Yinja nje xa uphumayo iphakamise isandla uyibulise udlule. Ndimkelwe kakhulu, ndibuhlungu kuba uJola njengetshomi bendisithi noba ndineengxaki ethile kwiinto zamadoda siyoncoko lapho uSange akabhekele phaa sincokole zamadoda. Acebisa apha acebisa khona ndivume nam ndokwenza loo nto. Mongameli, thatha indawo yakho baba. Thatha indawo yakho baba.
Mandithabathe eli thuba loba ndibulele. Sikubulele nathi bawo oye wasibulela. Nawe uthi uye wabulelwa. Okwesibini, siphila kwixesha lokunkinkishelwa. Into ebangela loo nto into yoba kukho izikrelemnqa ezibini ezibaleke bawupheli kwi-maximum security yaselizweni. Esokuqala isikrelemnqa nguCovid ifani yakhe ngu-19 esesibini isikrelemnqa ngukorona ifani yaso nguvirus. Ilisha lazo azibonakali, sibona ngokugiqika kwabantu uba azifikanga zigalelekile. Yiyo le nto nibona sisenze ezi zinto. Okwangoku ke ihlobo loba ke zibhekele phaa izixhobo kuba ungasondeli komnye umntu, ufake isamfonyo, usanithayize, ukhohlelele engqinibeni nezinye nezinye. Andizazi ke zizamatswele. Bengedaya kwagqirha ndidibana nomnye umama phana. Uthi kwintombi yakhe xa kephuma, heyi oku gqirha engandiqhwabanga ngempama. Ebuza intombi yakhe, utheni mama? Uthi nditye ijinja ndagqithisa kangangoba sele ngoku indidalele izilonda apha ebathunjini, ndizawuba nee-ulcers. Funa nje ukuyishiya kuloo ndawo. Nangoku ke bawusosakethe ndimane ndijonga xa bendifika apha kusasa bakho abakwantsasana baye bagqitha bade bemisa wathi uba umathibe bazawubuya batshona nje apha ejojweni ngoke andifuni uba ndibe ngufikile mbalula akakwazi kuphendula ufikile mbalula pha uyabuzwa ziintatheli into yoba kwenzeke ntoni xa kukufika umzimba kwaba umlangeni abakhokheleyo batya mashwamshwam i-opposition parties ngoku zivula ikheyisi bakanga i-social distance nexesha zibanjwe kodwa ke masibulele sizawugawula siwarhuqa bethunana kodwa ke ndisizi ukuba kuthapho kuyimvumi yasebhelema le kodwa ke zonke masithathe ngoba zaziwa nguye mama unomtshangwana nabantwana nabasondeleyo enxebeni ndimela nje ukuthi uba ujola ibingengowenu benimbolekiwe lakufika ixesha kumelekile into yoba agoduke asizizo izimakade zeli lizwe nathi siyagoduka sithe chu namba umsimango noma mnumtshongwana sendimane ndijonge into yoba yawufika nini udisemba zezi ntaba ngigoduke ngiyekhaya ke ngiyorhabula inqodi ngidlumkhupha ngigijime ngibambelele sihlamadlameni ngitsherere amajarha xa bengijarha ngigijime engifurutsela ngamatshe kodwa sozangenze nto ngilihlubila ngaphela ndicela ke befundisi ke nohlala phantsi ndenaba ne-challenge uba udayimana especially xa bendifunda loo verse 15 ayidibani tu iversion yesingesi neversion yesixhosa iversion yesixhosa apho ku-15 ithethe yayo into zele yesingesi ithethe yayo into baninzi ke abantu ndendabafowunela ndathi make senzeni uphando uba kwenzeka ntoni kuba oba usongo bazayithetha esixhoseni kanti ayithethi loo nto athi umntu ofunde esingesi athi laa mshumayela usilahlekisile yile nto ke endendathi bhetere ndiyifunde ngesingesi ngoba esixhoseni indilahlekise mpela ndathi ke uba ibingezizo ezisiqele emnqazibini bawupheli beza ke ndibiza abashumayeli ke sihlale phantsi siyehleni amahlongwana phezulu uthi uverse 15 mama unomtshongwana nabantwana bakho kulandumiso ka-116 precious in the sight of the Lord is the death of his servants precious in the sight of the Lord is the death of his servants. Uye esixhoseni. Sithi akulunganga ukubhubha kwabantu. Qombe hayibo. Uyayiva laa nto bendiyithetha. Ithi akulunganga. Kodwa singesi sithi precious. Funa nje kunirhobisa nje kuloo ndawo. Uba inantsigam iye yaba lapho. Kodwa ke ndifuna siyithathe ngale ndima into yoba precious in the sight of the Lord is the death of his servants. Okubalulekileyo nokuhle nokunexabiso nokuthandekayo nokubukelekayo phambi kwenkosi kukunduluka kwesicaka zakhe. Babengoyiko ba usongo bebengekwapha ngaba ndithi
uyesu makasikelele ngoku nangonaphakade ambeni ndamkeleni ufefe.
Iye ke yandixaka le vesi. Ndazibuza umbuzo into yoba kanjani uthi umntu umthanda kodwa ze kuthi ukunduluka kwakhe kuthiwe kunexabiso. Kuthixo. Ndazibuza imibuzo emithathu. Uba ingaba ukufa ayinotshaba lwethu na? Ngoba uthi uPaulos utshaba lokugqibela oluyakutshatyalala olubhangiswa kukufa kodwa apha kube kuthiwa precious in the sight of the Lord in the death of his servants. Eyesibini ingaba ukufa ayisosiqhamo sesono. Umvuzo wesono kukuthini? Kukufa. Ingaba ukufa akuzange wathi umntu xa begxothwa emyezweni kwathiwa nawufa ngokufa ukufa kube sisiqalekiso kodwa ngoku kuthiwa ababalulekile abazawuthini ababalulekileyo abafile abalulekile phambi kwenkosi. Ingenzeka kanjani into yoba umntu esimxabisileyo athi sakususwa kuthi kodwa kuthiwe kuxabisekile phambi kothixo? Nantsi impendulo. Masisivumele isibhalo, si-interprete isibhalo. Let us allow the scripture to interpret the scripture. Njani mama unomtshangwana into yoba umntu osondeleyo kuthi kuthiwa kuthixo xa ke swelekile uthixo uyavuya? Olandela uKristu akusweleka i-suffering iphelile. Nantsi indima yokuqala, sakunduluka ukuqinezeleka nentlungu ukuthi kuphelile. UThixo ujula itawuli, sigoduke. Ayingqine umbhali wencwadi yesithilelo chapter 21 verse 4 xa ke sithi abahambileyo akusekho ntlungu akusekho kusafarisha kodwa bona baphumle bayawucula ngamazwi angatshiyo. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ngoba uba unomtshongwana ngoku ilanga nenyanga asisayikumenzakalisa, iCovid ayisenakumenza nto, izinto esidibana nazo sele ngoku ehleli edumisa imini nobusuku akho nto ezawumenzela. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kuba sife sikuKristu, sife sinokholo. Ngoba kumntu okholwayo akugqobhozi ukufa. Yiva umntu ofele kuKristu xa ebona into okokuba ukhululekile ayivume ingoma. Ingoma 90 verse 5 mamunomtshongwana ethi ngoku ndiphumle kuYesu ngokofefelwa ke ndinethemba elikhulu ngayinceba yakhe. Because precious in the sight of the Lord is the death of his servants. Uphumile uba ujola ibekafike naphopho ndihlala khona ngenyimini wafika wathi, hey, mama me Yale nini pete? Sabaza banzi mama ndisiqhubela imoto yami bendibizana nala makwenkwe. Azongiqhubela. Bangonke ndithi ndiyakhwela emotweni ukrempe nemilenze le. Ndithi bawujola jima. Ambothenga ushoti sibaleke. Andijonge. Athi hayi uba ngabe ufuna ukubuya sondoxwayile. Kodwa ke kubungumongameli. Andazi uba yawundoxwaya kanjani ndimfutshane kangakumde kangaka. Bokungoba onjalo. Okwesibini, the death of a Christ follower is precious to God because sorrow gives way to celebration. Namhlanje sizothi enkosi Thixo ngobomi bukatata nomtshongwane. Sizothi sivizinto ngobomi bukatata nomtshongwane. We are here not to mourn his death, but we are here to celebrate the life that has been lived worthwhile. Bomi obuphilwe kunaphakade. Ubomi obuphilwe kakuhle. Inhlungu ithabatha ubumnandi bethu. Inhlungu isishiya silila. Kodwa sinento enye esiqiniseke ngayo. Sinethembe elingagungqiyo. Noba namhlanje kunje, kodwa kuzawusangomso. Aphinde uyone kokuthiwa kuchapter 21 verse 4 athi uThixo uyakuzosula inyembezi emehlweni abo. Akusayi kubakho sikhalo, akusayi kubakho sijili, ngoba elokuqala izulu lidlule. Ngokuba unomtshongwana ungene ebomini obunginaphakade. Andanoba bawupheli, bawusekhona nangela xesha loJim Reeves. Ndandinengoma kaJim Reeves endandiyithanda. Yabona ke bazabuza abantwana bangoba ziintoni ezi zezivo tsho zenu zethu ngelo xesha. Wayedla ngokuthi uJim Reeves xa ke tetha athi, "Across the river there is no more sorrow. Across the river there is no more pain. The sun will shine across the river." Agqibela ngokuthi, "We shall never be unhappy again." Ngoba sabe sithani, sabe siwelile. Kwesithathu nokugqibela, the death of a Christ follower is precious because separation gives way to glorification. Sakohlulwa bavela bawunomjongwana kuthiwe ngobani nabaya abavela phaya azimhlophe ingubo zabo. Ithi impendulo, ngabasuka ehlabathini kuzizibabethile izinto, kodwa ngoku bahlanjiwe egameni lemvana, baphethe amasundu, bavuma ingoma engatshiyo. Masixoleni ngoba phambi kothixo there is no separation, phambi kothixo there is no isolation. Ndabanguba bawusonga uYohane makathi, ulwandle awusekho. Kuba ulwandle ngokwe-understanding yamaGrike kwakuyinto eyayiseparate abantu. That's why naye bayombeka kwisiqithi sePatmos ukwenzela into yoba arhangqe ngamanzi aseparayithwe kodwa mawunomtshongwana kulaa separation uyohana into endiyithandayo walibona izulu elitsha nomhlaba omtsha wehlwa nje wathi uthixo umnquba lo unabantu kwawuthixo yohlala that means okhonza uthixo iseparation kuthi iyajika ibe yi-glorification sithi mhluthixo mhluthixo funa ukuthi physically umkele but spiritual usaphila kuba uyesu xa kefika umaria nomartha bethe nqwadalala belila athi mna ndikukuvuka ndibubomi okholwayo kum nokuba ifile wadla ubomi noko nosukube sidla ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe uthixo yakubuka kufika kwabakhe njengomzali xa kufika umntana obeke tshipile kufika into yoba umzali uyamhlangabeza amange ngoba umntana ubuyela ekhaya unjalo noba ujola ubuyela ekhaya kogqibela xa ebelapha uba ujola ubephila ngokunyaniseka while he was here he lived faithfully apha emhlabeni kodwa ngoku he lived perfectly bephila ngokunyaniseka kodwa ngoku kule ndawo kuyo uphila ngokugqibeleleyo ngoba akusekho kunye ukufa uyivumile ingoma 338:4 mandisuke ndize kuwe yesu mlamli wam zundamkele ndibe nawe wena uyinkosi yam tshilo uba ujola xa ebenikezela yabethi intsimbi bingelo tshipha eli xa ndigqibela awudayimani zisasebenza ezamanzi asevelkom umapresident stein nomapresident brad nomacyplus koko kwakho indoda kodwa kubhayila tsholoza yaselusikisiki kwandixolela abantu baselusikisiki uba bakhona apha xa kugodukwa ubhayila tsholoza wayewubopha umthwalo njengamanye amadoda kwakukhona ibhasi yayinentloko kokuthiwa yintorontoro xa ithatha abantu abasebenza emgodini ibasemthusa esitishini akhwele nobhayila tsholoza bayekuhla virginia yetreni balinda itreni avele erhawutini ebheka edurban ukhona ubhayila tsholoza batshintsha ebethlehem bathatha itreni ebheke ekokstad ukhona ubhayila tsholoza isimanga xa kusehliwe ekokstad kuthiwe abaya elusikisiki nantsi ibhasi alahleke ubhayila tsholoza kubuywe xa kufikwa ePrestonstein ehostel kubaliswa ngamadoda begodukile kuza kuqala ubhayila tsholoza iyanetha imvula ekhaya silime salima nasetyeni kodwa kanga ubhayila tsholoza ayofika elusikisike imvula yakhe ziithoyilethi eziflashwayo zasekokstad estishini ingxaki kabhayila tsholoza wayengena khaya wayesonqena into yoba uba ushiyeka emgodini azomhleka amadoda namakhaya ubabhayile atsholoza kutheni ungagoduki ugoduko ngamanye amadoda abona uba makawakhaphe kodwa xa kefika kokutati alahleke ubhayilatho ibingongobhayilatsholoza tati nomjongwayo godukile indoda ayingakwazi ukukhumsha kwakusathengiswa laa jini kuthiwa i-old bark wayithi xa kengena ibottle store xa kefuna i-old bark avele nje athi ekusuku umntu osevayo seke sazi uba waphelelaphi xa kuvalwa imines ubhayilatsholoza akho mntu owaziyo kodwa namhlanje siqinisekile into yoba kuba uba unomtshongwana ebengelo tshipha nanke aphelele khona nezizukulu zakhe xa ke buza kuzawuthiwa nanke aphelele khona ngoba ebenekhaya latshintsha ke ba usonge eligama elithi Lady Frey ngoba ligama lengcinezelo kusecacadu ngoku kaloku ziirhontshi zam esi ndiyaziwa ziirhontshi zam esi ndingangagoduki ndithanda nindijonge uba ndizawuya nemonti ndisenokulahleka kwezi ngqaqa xa ndigqibelayo bantwana bakatata nomtshongwana iwashing yakwatata nomtshongwana ibihlala phantsi kwebhedi ihlale phantsi kwebhedi ihlale phantsi kwebhedi bonyana bakatata nomtshongwana amathole endoda ayagqebhana induma kodwa aphinde achebane awabizivezandlebe mntu wangaphandle azowacheba induma kodwa gqebhana aphinde achebane induma amathole endoda akungeni mntu wesibini phakathi noba angaxabana kodwa uba kufika umntu wangaphandle amathole endoda ayampakanyela zenibambane kukho iipatsi ke bawo endingenazicaza ngegama ngoba kuyafotwa ngoku kodwa kukho iipatsi apha emntwini ezisoloko zithene nca zingankulu zibe ncinci zingabikho kodwa soloko zithene nca ndicela into yoba zenifane naloo malungu omzimba bonyana bakamam nomtshongo bakatata nomtshongwana nabantwana bakatata nomtshongwana ngalo lonke ixesha soloko nitheni nithene nca soze kungene moya phakathi kwenu kodwa ubo omnye uke waphuma wayobalisa ngeento zasekhaya ngaphandle ze nazi uba ikhaya lenu nilingcobe liphila ndizawuba ndisitsalele amanzi ngomsele ndizawufika ndifuyahesha pa abevani aba mandithathe itshansi nishiyeke nibethane namathemba namhlanje uba mnomtshongana uyi-double barrel it's a mother it's a father noba nenza ntoni zenimconsult nomnomtshongwana naba abantwana bakatata nomtshongwana xa unomathembe bethetha apha bendimamele kange athi ubuthi xa uqhekeza isonka uthi xa ujonga ubona uba izandla kuzithi
ngoba kwelicala kunalo mthandayo kwelicala kunalo ngamfuno kodwa into ubuyenza ukuthi xa uqhekeza sonke uthi sohlala senza njalo mzala then awuthixo kuphumza wasanele lamazwi Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sizawucela sime ngeenyawo ke silungiseleni uba ke ngoku ngamsha namandla zeluthi nobabalo lokuzilo Jesu Kristu uthando lwethu kokuyisela kunye nobudlala nekungcwele kube kusuka ngabanye adabu Jesu Kristu Nkosi yethu ngokunabona phakathi amen. Befundisi ndingenesekiiaibulele andibulele bazali kakhulu abajongileyo babona uba mamnomtshongwana endiyilibeleyo ufuza umana ngibe khona ndicele uxolo kuba kukho umngcwabo naye andiqabuwo egquwa kodwa wathi eyona ntombi nje ebeyifuna ebefuna nje uba azogalela umhlaba kuba ujola abone uba ujola ubekwephi into yoba ngumama kasuke abaleke asuke egcuwa azokutsho apha bakho ke nabanye ke mama umfundisi umthibe befowunile nabanye abefundisi njengoba besisho uba usosekete buba udandala nam bakhona uba usomngesi uba usomngesi bafowunile besithi nabo balapha bayamazi uba ujola nendima ayidlalile enkonzweni ngako ke ayinini nodwa abantu abakule ntlungu zininzi ifowuni endi ndasifumana ndiyabulela kakhulu Pus.
Still memories.